Machiegni jene no mar eltin kamora mora ma intire la kokenyi masani ndi entari ka pargo chiko ma indi ka wanti redo no ndo mar auchiel machiegni mondo mi weche kuma ndire oboke ka indi chindro mari mabiro kinyi kokinyi mar nondro mar oboke oboke gi kia bro mi weche kuma ndire e igi ka indi ka bende kora lumu ma gombe ne yala bedo ni koro ndire kod pek aya bange yin bindi wuni yalu wuk mondo ni kore kao mari neno ka koro mi siso nyinga ennek okelo oboke ma okuongo ka wono ana oboke roka indi ma the standard kod oboke ma the daily nation abro mi mago weche mantire the standard wach maduong' mantie kanyo en ni Ruto opens parallel Jubilee Party office. Ruto oyao mano endo apis machielo mar Jubilee mano ma koro nyiso ni yuaruok margi kod Uhuru Kenyatta koro chopo kuma koro wadhi bedo gi modhiek ng'eni koro kosebedo ni koro dhiek to koro nywandre mane kama koro gini koro rieyo saniendi kakwe washuka ni gloves are off. Deputy President meet 16 MPs at Jubilee Assembly Center moments after they were kicked out of select committees in parliament, setting the stage for confrontation with Uhuru and his men. Mane wachimantie Ruto wachini, I had lunch with Jubilee MPs who were recently assigned other responsibilities in the party. Thank them for their exemplary service for the party and the nation sote pamoja. Tomorrow kwa mwachuni kaindi, we had a meeting with the DP at the Jubilee Assembly Center. It is a center for all members, not parallel to Jubilee Party. It is the center for Jubilee Party members who believe in the original idea of Jubilee Party. Manjizu ni koro, gini koro joge koro sewere, yungi kimeji uendrene kaindi. Ruto koro se ya wapise, Uhuru genige marengara. Maye kuma koro wechigi koro chopia chiela kachiela. Exams by April or students to repeat classes. Na wajimukuru baro wiji ya hinya kagini kanyakla gejo nyumwa lukore migao maruweche maga somo ipachoka hindi. Ji oti mpenji iga manyendwe mara nguwenu kose nyithindo te gijupu njirete onuwa klase magintire. Ano kupenja kwenye kukenuwa klase te. Nikichira kuri keto iketo exams April. Nyeso ni iga manyendo jomadhe timu penji iga nuendo gini ibu timu karamu. Ano kupenja koro ni koro mwendo imaro chika pare kapo kwa yao skunde beno mwendo mikoro igano te uchako time kine genjino sumo mna duwe chene dek kende ya pendu chariu ginu usmalumo unabini kuri chaki chake kendo mane pacha kakanene ene wacha mantito boke ni mara rio mara adek kaindi enu chuki kuma COVID-19 kama kira wanana kwa kuruwe kaindi kenya nyo yudoji mangenji mauloyo magwa besa nindi kwa na hindi kantire kwa daka kutego yiko Jimmy Ariyo kapar gadek maendi kore namba madunga ya nyama kenyo sayudu ya kanchane wachi nyendi chakre tese chukubende na uti mnu nro maji a mjipi ya elfa uchiel maendi bende nro madunga ya nyama ose team e pacho kaindi so mani wachi maruto kore joge kakanyegi rakre kwa nige kocha magie wichi mantiri sani kawa vi njime kanyo wangiyo kaindi Sonko wins round 1 in row with Uhuru over City maendi gwa ne wacho kaindi ni gik moko nitie miti moko ji yuki ni maonge tiende sani koro do ng'ado ni gima notimre sama ne piny owacho kao Nairobi County go tijene moko en gima notimre ataro mar chik ber mar mondo biji otim gimoro ka nitiere chik ma iluwo kendo wach ni kosa nindi kane County Assembly ma Nairobi ok noyie kod wachno endo onge tiende ma mondo mi ne otime Kisumu County neri achara achara kino sani kendo koro kumi uja kumukero sama vende koro MCs ma Kisumu County lora mamundo miwa piche oko sani kwa neri achara mwenu chumini uchi kikoma kwa menda kata finances toji ino ramu ni koro nyaku uugi kendo sani bende sani ndi koro wachi ni koro uchaku uugi kendo kama intire no koro County Assembly ma Kisumu tamreni o kinyaldi nyimegi wa jet mar county kaneri achara punitire kanyo kaka mwenu ndo jetelo mchu kini uchi kiko magalora kanyakla kidongro kumago yuko magaloso mwado kata industrialization maina wachimantiro boke hindi mara ochiko kaindi sama bende ewewe kumagoma be yuwaro koro chuchieng sama bende koro wate ni koro speaker ma county assembly njene jo winjire ma bende koro ni ogolo manu endo maeno kwa minority leader koro jogo yukuma ntire minority yuwake ni ginto kara ere kaka manu endo nyalo beti ntire mradiri ere kato mwedi parliament maonge gi majority gi minority side nyaka beti ntire manu gima nitie mako pano ni bini eni gima igolo epa achaka ka anange gichi kaka chikaduwaro manu wachima ntire kanyo Pajo sumu kwa diodiko, ya ene wakuro makukai ndiyo boke ni Nyaka ite marapara gabiri wakapure mna pajo sumu kwa diodiko Magiwe chimantire kanyo Lendo, kwa wune nchinkicha beach lendo otiap kama di jahinya lendo makwani gi kocha anti boke ka indi malang mindi boke mother pals mindi boke mabino timu chige koma ga dosro ko chige koma ga jongolo jumane gi homa celebrities en gi che mengenya mutinge ye ka indi inyalo ngiya chel ka chel reeling in misery my watchman tire kanyo endo an internationally acknowledged filmmaker recently opened up about the horrors of the reality they live in a shocking departure from the glad images of fame and fortune that play out on the screen many watchman tire kanyo kanga to act kata en ngato ma en cast kikiwene ngano wenje maber eh mano samuru ntika muka de matek malicho miyo kikuka ni jogite ginje ma winjo maber Burundi's new president takes over troubled nation my watchman tire elected in May in a vote disputed by opposition Ndayishimiye was meant to take office in August but his inauguration was brought forward after the outgoing president Pierre Nkurunziza died my watchman tire sanikoro Burundi yo president menyen ka India chel ka chel kino wesa nikoro en mabende yo broka hotel mar pinyno endo ka gidhi nyime Nyani weche magatuke nyisa nisa onge kuhuno sawari ngu manade ni abeo makodhoga Goro kode FC Leopards sani kuro na jojo sir maro menda kum betsef Maindi ya sani kuro bro miyo kuro adiri Giyu doka kagiyu yoni kichu sabi doka kinde teka hinya Mani ni club maro goro kode FC Leopards Giweche kikumag EPL bende kathi nyime kanyo endo Bro somo kikena nganu kilini gechele kachele weche omenye na kawuono Oboke mother daily nation let's talk about rape Walo sani eweche gikimag bembo Angunu sani kuro bembo ngenye Only a sex society remains silent as it wallows in the shame of 8-year-old girls being defiled by their own fathers. Thousands of pregnant teenage victims of sexual assault and countless tales of violation. May I watch my theory? And I'm watching my son, Nikuru Kenya, kind of which I'm going to be able to do my name. You're going to be able to do my name. You're going to be able to do my name. So I'm going to be able to do my name. And I watch my theory kind of which I'm going to be able to do my name. Ene wachi madungu mantie Tuyoto po kini mara uchi la wachi madungu mantie Kanyuendo ene karo Kenya ne oido kumari One Security Council Banga koro ne ogone ombulu Eo kangumara reo kodo Jima ngenya hinya Mana wachi ni Kenya koro mundumi Ubed kanyo Kenya no oido ombulu uwe kumangenye Kabisa mechile kodo pra reo kodo ochiko Sama koro Djibouti mana giyu Are godo no oido ombulu Pra uchi la kodo reo kende Kani koro nizini koro pinje mano Yerma yene gine India, Mexico, Ireland, Norway Magiteko sani koro ntire UN Security Council miyo Yani gima bera hinya Dodo dugura maru mdavadi ANC sani ndi koro ochomo Manu ndo kama kore wacho ni Ochomo manu ndo kama Oti motora Nikech sani ndi kore wacho mawere kaya ndi koro Jogo yukuma gine wegi pati ni odhi Mundo miyo donji ne mdavadi Gijoma no yere go Nipoku no yere gine gina gina kwa jololo Gendagi uoke ya peace Dunu dukuche gini giweche mengenye malicha inya. Nene wache mentire kanyo. So mane mundi nge manuta matimre. Ito poki nindi kare kanyo ndo mara abirio. So chima bende koro jorubura nyoma kareka mora cheno bende osiro. Jete ni miga wa mchungi niweche guye kumagwa nga peini. Pacho kaya ndi migusi masharia. Nti kimoroma aloni munda losie. Hapani inaboka morono. Kakanya inya. Jubilee koro chako maya hindi tuko pamoja na wengi maya hindi koro katuni muketika yinyo somo katuni mwene naya hindi tuko pamoja na wengi koro jubilee koro waikreka hindi majubilee tiyo matekma koro hindi osepo gre koro ntijo mparo nikithigi rangi maratong kuse marakuar koro jako rangi bole ngori tumundu nchini koro go rangi mane jubilee kaya manu nyiso pogoro kumaliche uoro katuni kibesa moro ka anaya onge wachi matanga medika hindi nikechisa Agumani mundo miwabedi ya kwa likinde mabere Tosa wata mwanga New sports betting firm rescues ingwe kogalo Mane wachi mwasengi yo kendo wase wache kata chande Sama bende koro Napoli nyolo Timu ndoma Juventus Muka wamani ndo kopa Italia Mudo gini weche magu tuke magu nwakele ni kagi kacha Kabende magoa wacho ni samoro Dipoka Hei Otimpeji next year kata jie ono upeji magi Ingeni enodu chingini ndoma rigi kumarijuma Agino ni wabedo koro dira nwendo maber. Kwa cha koromo kendo juwa manyen. Ewechi magino ndoma robo keka indi. Agino ni wabedo ka intie kwa drish makare mar. Obungu nyaka laga. Nyinga eniko kelo.